Lam, Idlozi Lam, Idlozi Lam, Idlozi Lam, Ngizokuvela kube nginqobe Idlozi Lam, Idlozi Lam, Idlozi Lam, Idlozi Lam,
Ngoga ukunqoba lo mnotho ngakhuqa kethola kwaqaqeka inqondo qinisa ukunqoba ngokuthemba umthandazi qinisa ukunqoba ngokuthemba umthandazi siyabonga sengisuse noval balandwa onkabi nje baphosa amathambo hela midlozi lihlome ngomkhonto hela kholtime ngomkhopu I am amazing fixated for greatness I wanna play in the big league and do all the big things my grind is my CV nothing can stop me Cause we are unstoppable. Gipeta badalabo. I'm on a different road. My speed is unbearable. My team are the cannibals. 2 feet on the game and all. Sabela skosana wo. How new se we musi yo. Kuntela galinda yo. Mina ngizonqoba yo. Ngizonqoba yo.
Ngizomvumela ukube manqobe Idlozi Lam. Ah, baye ngiyasaba into engizoyenza uma ngifika. Phezulu ma ngizomvumela ukube manqobe Idlozi Lam. Ah, baye ngiyasaba into engizoyenza uma ngifika. Phezulu ma
umciko bomqondo umculi ntshibom. You behind my scope zokhala icilongo Idlozi livumile angithi ophikayo sembu ukuthuza nomqondo ngcono. Fuck it I'm fed up shit. Niggas be talking but they doing shit. I'm above avumile asiye phambili. Cash I'ma get it by any means. Kuqa ngedolo ngicela kumdali ngishise nempepho nginxusa abaphansi sidinga le mali kujabula abasali ngibolela udali bemanzi phansi and everybody knows igama lami uma uspani success iyasela amaphake thabe kinsela go grill uma ngisineka cheesy kind of flex I am lucky and blessed I'm done with you lames now I'm on to the next
Ngizomvumela ukube manqobe Idlozi Lam. Ah, baye ngiyasaba into engizoyenza uma ngifika phezulu ma. Ngizomvumela ukube manqobe Idlozi Lam. Ah, baye ngiyasaba into engizoyenza uma ngifika phezulu ma.